Osezulwini mani phathwe ngo ungcwele igama lakho ukumkani bakho mabu ufike intando yakho ma Kunjalo kwasekhalekeni, kunjalo kaloku nje.